Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya bose. Mwiriho neza inshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu ya kakanya. Hasigaye iminsi mike mbere yuko amarushanwa y'imikino Olympique atangira i Tokyo mu Buyapani. Ibihugu nabyo bikomeje gutegura abakinnyi babyo bazabihagararira.
Aho tugeze ubu abakinnyi batandatu ni bazoserukira igihugu, batatu muri bijya kwiruka atletisme, hama babiri mu koga, hanyuma n'umwe muri bijya gukubitana ngo mu box.
Uyu ni Salvatore Bizimana, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'imikino Olympique mu Burundi. Perezida wa Haiti Jovenal Moise yarayishwe arasiwe mu rugo n'abantu bataramenyekana. Mu itangazo Minisitiri w'Intebe w'agateganyo Claude Joseph yavuze ko nyakwigendera yishwe bunyamaswa. Leta ya Ethiopia yatangaje ko yemereye indege zikoreye imfashanyo zigenewe abaturage gukora ingendo mu ntara ya Tigre iri mu majyaruguru y'igihugu. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Ethiopia yatangaje ko yemereye indege zikoreye imfashanyo zigenewe abaturage gukora ingendo mu ntara ya Tigre iri mu majyaruguru y'igihugu. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Abategetsi batangaje ko kuva ku munsi wa mbere itariki 5 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2021 leta yatanze uruhusha ku mpande zose zegwa n'ibibazo biri mu ntara ya Tigre kuguha imfashanyo abanyagihugu baho hakoreshejwe indege. No munsi wa gatatu Wesenyele Hunegno, umuyobozi mukuru w'urwego rujejwe indege z'igisivile muri Ethiopia, yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters kugo ruhusha rutegerezwa gutangwa n'ubushikiranganji rujejwe imigenderanire, mu nyuma yaho bakabimenyeshwa. Yamara avuga ko gushika ubu ata kintu na kimwe barabwirwa n'ubwo bushikiranganji. Uwo muyobozi amenyesha ko atandege zirava ku mugwa mukuru Addis Abeba zija ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele. Avuga ko yaba byari bimaze kuba ababizi. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryamenyesheje ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ko ikibazo c'ibifungurwa ciyongeye bikomeye cane mu kiringo c'indwi zibiri zirangiye. Rimenyesha ko abantu 400,000 mu ntara ya Tigre bageramiwe n'inzara muri iki gihe, mu gihe abandi miliyoni 800,000 bashobora gusinzikazwa n'ikigoyi.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump yatangaje ko yashyikirije urukiko ikirego ku bigo bikomeye bitatu by'ikoranabuhanga. Avuga ko bamuniganije ijambo ku buryo bunyuranije n'amategeko. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilindi.
Nkuko yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Trump yareze Facebook, Twitter na Google n'abayobozi babyo bakuru. Yaregeye urukiko rwo ku rwego rw'igihugu muri leta ya Florida mu majyepfo y'igihugu, aho asigaye atuye nyuma yo kuva ku butegetsi. Yavuze ati, turasaba urukiko ko ruhagarika ko ducecekeshwa no kudushyira ku rutonde rw'umukara. By'umwihariko sosiyete Twitter na Facebook zafunze imbuga za Trump nyuma y'igitero cy'abayoboke be ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu cyabaye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere gushize. Izo sosiyete zasobanuye ko zabikoze kubera impungenge z'uko Trump yakoresha imbuga ze kugira ngo ahamagarire abantu ibindi bikorwa by'urugomo. Kugeza ubu ntashobora kugira icyo atangaza kuri Twitter na Facebook.
Muri Nigeria, nyuma y'igitero cy'ejo bundi kuwa mbere ku ishuri ryisumbuye muri leta ya Kaduna, abanyeshuri 28 bamaze kugaruka mu miryango yabo, ariko abandi byibura 125 ntibaraboneka. Ni inkuru ya Fidel Niyongabo.
Yamara abandi banyeshuri 28 baramaze gusubirana n'imiryango yabo. Abantu bitwaje ibigwanisho bakoze igitero ku ishuri ryisumbuye rya Bethel Baptist mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ryashiriye ku munsi wa kabiri. Yabaye inshuro igiri y'icumi y'inyuruzwa ry'abanyeshuri kuva mu kwezi kw'12 mu buraruko bushyira uburengero bwa Nigeria. Kuva mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye mu buraruko bushyira uburengero bwa Nigeria, ababyeyi babo banyeshuri banyurujwe babwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters kw'abanyeshuri 188 aribo biga ku ishuri gisumbuye rya Bethel Baptist igihe igitero caba abo banyeshuri bariko bitegurira ibibazo abategetsi ba Nigeria bavuga ko abanyuruje abo banyeshuri ari inkozi z'ikibi zirondera kuriwa amafaranga y'ingwate igikorwa cyo kurondera no gutabara abanyeshuri irengero ryabo ritaramenyekana kirabandanye amashiri hamwe ajeje gutabara aragabisha ko kwiyongera kw'ibitero byo kunyuruza abanyeshuri biriko bihungabanya ibyerekeye kwiga kubana ibihumbi n'ibihumbi muri Nigeria.
Muri Zambia, umurambo wa nyakwigendera Perezida Kenneth Kaunda washyinguwe uyu munsi mu irimbi ry'igihugu. Fidel Niyongabo arakomeza.
Umuhungu wa Kaunda, Kaweche Kaunda, yarashingishije urubanza muri sentare ku munsi wa kabiri mu mugambi wa leta ugushingura se wiwe mu kibanza gishingurirwamo abakuru b'igihugu, asigura ko biteye kubiri n'icyifuzo cya se wiwe. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ritangaza ko Kaweche Kaunda yamenyesheje ko icyifuzo cya nyuma cya se wiwe kwari ukumushingura imuhiriwe iruhande y'umutambukanyi wiwe Betty yitavye Imana araheze imyaka irenga 10. Uwunganira Kaweche Kaunda John Sangwa yatangaje ko bitekanijwe ko umucamanza wa sentare nkuru aza gufata ingingo ku byasabwe ku mutaga w'uno munsi wa gatatu, yamara taratanga itegeko ryo guhagarika ibikorwa byo gushingura Kaunda. Kenneth Kaunda yayoboye Zambia kuva mu mwaka w'1964 igihe ico gihugu caronka intayo kwikukira cikuye ku Bwongereza gushika tsinzwe mu matora yo mu mwaka w'1991 yitavye Imana ku itariki 17 y'ukwezi kwa gatandatu mu bitaro bya gisirikare ku mugwa mukuru wa Zambia Lusaka.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Inama ya kane y'abayobora inzego z'iperereza n'umutekano mu bihugu byo mu karere ka Afrika ibiyaga bigari yarayisoje imirimo yayo i Bujumbura mu Burundi. Yasabye ko habaho guhagurukira ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano muri ibyo bihugu. Mu myanzuro iyo nama yahuje intumwa z'u Burundi, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda na Tanzania yafashe harimo gushyiraho itsinda rizunganira ibikorwa bya gisirikare byo guhangana n'imitwe yitwara gisirikare imyinshi ifite ibirindiro muri Kongo. Itangazo dukesha ibiro by'intumwa zidasanzwe mu karere k'ibiyaga bigari byafashije gutegura izi nama rivuga ko abari bayirimo biyemeje kongera ingufu mu kuburizamo ibitero n'ivuka ry'indi mitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano n'ituze mu bihugu byo mu karere. Iryo tangazo rikomeza rivuga ko abo bakuru b'inzego z'iperereza n'umutekano mu bihugu byo mu karere bemeranyije kuri gahunda y'ibikorwa by'imyaka ibiri hagamijwe gukuraho icyo ari cyo cyose giteza umutekano muke mu karere. Muri ibyo bikorwa harimo kwambura intwaro no guhagarika ibikorwa by'imitwe yitwara gisirikare no kwicyura mu bihugu ikomokamo, guhagarika uburyo bwose iyo mitwe ibonamo imfashanyo n'inkunga za gisirikare, ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze muri iyo mitwe. Inama ikurikira ya gatanu izabera i Kigali mu Rwanda. I Kigali mu Rwanda, urubanza rwa Aimable Karasira ubushinjacyaha burega ibyaha bya genocide no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda rwagombaga gutangira uyu munsi rwasubitswe. Yagombaga kuburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ku murongo wa telefoni mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabajije umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa icyaba cyatumye urwo rubanza rusubikwa.
Amakuru ahari ya nyuma kuburanishwa ry'urwo rubanza ko ubibwiye abakurikiye radio Ijwi rya Amerika nuko rumaze gusubikwa ku mpamvu zasabwe n'abanyamategeko bamwunganya.
Abo banyamategeko bakaba babivuga iki byagenze bite byatewe n'iki?
Mbere na mbere ndagira ngo nkubwire ko abanyamakuru nta n'umwe wabashije kwinjira nkurikije amabwiriza twahawe n'igipolisi turi hano kuri kasho ya polisi Kicukiro aho Karasira afungiwe kubera ko harakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga rya Skype kubera amabwiriza yandi yo kwirinda icyorezo COVID-19 ariko nagumye kwandikirana n'umwe mu banyamategeko bunganira bwana Imbabure Karasira uwo ni Maître Evode Kayitana akambwira ko basabye isubika rubanza ku mpamvu ebyiri iya mbere Karasira akirutse icyorezo COVID-19 ntaratora agatege ya kabiri bari barandikiye ibitaro bya kaminuza biba I Kigali CHUK basaba ko byakwemeza cyangwa byasubiza ibaruwa babyandikiye igaragaza ko Karasira yahivurizaga uburwayi bwo mu mutwe nabajije Maître Kayitana igihe yaba yaratangiye kwivuriza ubwo burwayi bwo mu mutwe ambwira ko yatangiye kwivuriza CHUK mu 2018 ariko nanone wasubira inyuma kuva mu 2023 ngo yivurizaga mu bitaro bya CHUB ibutare nabyo ni bya kaminuza ari naho Karasira ubusanzwe yigishaga muri kaminuza Maître Kayitana akambwira ngo impamvu babisabye cyaba ari ikibazo kuba wafunga cyangwa wahana umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe
none Eric bagira ubusa watwibutsa ibyaha Aimable Karasira aregwa n'inkomoko yabyo
kwibukije abakurikira radio ijwi rya Amerika Venuste Nshimiyimana Karasira araregwa ibyaha bya genocide n'icyaha cyo guhakana no guha ishingiro genocide gukurura amacakubiri ndetse no kunanirwa gusobanura umutungo inkomoko y'umutungo bamusanganye amafaranga oribu cyangwa urwego rw'ubugenzacyaha ruvuga ko ari menshi ntayasobanura umutungo inkomoko yawo noneho akanaregwa ibyaha by'ingengabitekerezo ya genocide ndetse n'ibifitanye isano nayo inkomoko y'ibyo byaha rero byose bituruka mu magambo Karasira yagiye acisha ku miyoboro ya YouTube itandukanye abantu bagiye baganira nawe akavuga ko mu rusange ngo genocide itateguwe genocide yatewe n'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida General Habyarimana na mugenzi we Burundi Cyprien Ntaryamira ariko nawe ubwe akagira umuyoboro wa YouTube yari yarise ukuri mbona aho hose ribu yari yarutangarije ko agifatwa byaje kurusanga baje gusanga kuri iyo miyoboro itandukanye ari wagiye avugira ayo magambo urubanza nka kwibutsa ko rwimure ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka
Eric bagira ubusomyi makuru w'ijwi ry'Amerika I Kigali ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza
nanjye ndagushimiye Venuste Nshimiyimana nawe ugira umunsi mwiza
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Perezida wa Haiti Jovenal Moise yarayishwe arasiwe iwe mu rugo n'abantu bataramenyekana mu itangazo Minisitiri w'intebe w'agateganyo Claude Joseph yavuze ko nyakwigendera yishwe bunyamaswa byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Diane Nenina hazwe
Umushikiranganje wa mbere w'ifata kibanza muri ico gihugu Claude Joseph abicishije mu itangazo yatangaje no makuru avuga ko nyakwigendera yishugwa gashinyaguro abamugandaguye bamusanze ku muhana wiwe bwite résidence privée mu Gifaransa uri ku murwa mukuru Port-au-Prince mu masaha y'indwi z'ijoro ku masaha ya Haiti Martin Moise umutambukanyi wa nyakwigendera yakomerekeye muri ico gitero nk'uko iryo tangazo ribandanya ribivuga iturokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru ryasesanguye rivuga ko igandagurwa ry'umutegetsi rishobora kunyura icuka kibi cari kimaze igihe kiri muri ico gihugu cugarije n'ubukene buvanze n'ikena ry'ibiribwa umushikiranganje wa mbere w'imfata kibanza muri Haiti Claude Joseph yahumurije ariko avuga ko ingingo zose zo gukumira kajagari no gukingira igihugu zamaze gufatwa Jovenal Moïse agandaguwe ku myaka 53 kuva agishika ku butegetsi mu 2017 yahuye n'ibigeragezo by'imyerekano y'urutavanywa ko y'abanyagihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri uno mwaka by'umwihariko bamwagirije ko ashaka gushiraho intwaro y'igitugu mu kwiyongera iyindi manda nivyagirije yamye yamirira kure asigura ko manda yiwe y'imyaka 5 yabwirizwa guhera mu kwa kabiri ko mu 2022 kuko kubwiwe yafashe ubutegetsi igenekerezo ryandwi ukwezi kwa kabiri mu 2017 abo bamwagiriza kurenza ikiringo yabwirizwa kumara ku butegetsi we yamara bamuharurira bahereye igihe uyo yasubiriye yeguriye n'igihe intsinzi y'amatora yiwe yemezwa ku nshuro ya mbere bavuga yuko manda yiwe ya mbere rero y'imyaka 5 yatanguye mu 2016
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno igunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Komeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Tariki ya 23 y'uku kwezi nibwo i Tokyo mu Buyapani hazatangira amarushanwa y'imikino Olympic ni nyuma y'umwaka ayo marushanwa asubitswe kubera COVID-19 hirya no hino ibihugu n'abakinnyi bakomeje kwitegura iyo mikino mu Burundi baravuga ko imyiteguro irimbanije ibi biravugwa na Salvatore Bizimana umunyamabanga mukuru w'ishyira hamwe ry'imikino Olympic mu Burundi yari kuri mikro ya mugenzi wacu Fidel Niyongabo uri hano i Washington DC
Turiko turaheraheza imyiteguro kuko kwitegura aho byatanguye kera murazi ko kwitegurira inkino muvuye mu zindi muca mutangura kwitegura urumva rero tumaze iminsi myinshi twitegura ku byerekeye Komite National Olympique abo dufasha cyane bivuye muri bijya rwego mpuzamakungu Olympique n'abakinnyi 13 muri abo bakinnyi 13 harimo abashoboye kuronka bujya uburenganzira bwo kujya mu nkino mpuzamakungu ariko hari n'abandi bateye imbere mu batashoboye gushika kuronka bujya uburenganzira ubu rero aho tugeze ubu abakinnyi 6 ni bazoserukira igihugu 3 muri bijya kwiruka atletisme hama 2 mu koga hanyuma n'umwe muri bijya gukubitana ingumi box abo rero nibo bazoheza bakaserukira u Burundi muri izo mpuzamahanga z'amasomo imyiteguro nayo imeze neza twaramaze kubandikisha amatike y'indege arahari bazogenda bambaye birahari byerekeye amagara yabo barateguye iminsi bazogenda kugirisha bijya bipimo by'iki kiza duhitiyemo covid ibintu turiko twiteguriza kandi tubona biriko bigenda neza
mwaba mufise amazina yabo banondotsi bishobotse muri ibyo bice bitandukanye
turafise cyane muri atletisme nkuko nari navuze harimo abakinnyi 3 witwa Olivier Irabaruta agira marathon Francine Niyonsaba yiruka imetero 110 n'imetero 105 agacaba na Eric Nzikunkunda yiruka imetero 108 hanyuma mu mukoga hari umwana yitwa Odrina Kaze n'uwitwa Ganira Berry Crisis abo nibo bahiganwa mu mukoga hanyuma umwana azohiganwa muri box yitwa nawe Ornella Habyarimana
hari abari hanze bari mu gihugu banganiki bitegurira mu gihugu
umuntu tubona iyo bayiteguye ari hanze ni Olivier ariko nka Francine nawe nyene twe tubona ko yiteguriye ngaha yagiye hanze agiye kurondera amahiganwa amushoboza kuronka uburenganzira yabo bayerike nuko nyene ari hariya abandi bose bari hanze kiretse nako ujya Crisis Ganira nawe yari yaronse imfashanyo ya Federation Internationale yabo yari mu gihugu cha Senegal niyo yari amaze iminsi yimenyerereza ikintu kirenga umwaka
Olivier Irabaruta Abarundi yimenyereza he
yimenyereza mu Butaliyani
bijanye na Francine ibibazo cast semenya yagize muri Afrika y'Epfo aho atashoboye kuronka itike yo kuja guhiganwa kubera bamwankiye kwiruka imetera 108 kuvyerekeye Francine bitagenze gute
kuvyerekeye Francine wewe yaciye ashira aho intahe ishize atagishoboye kwiruka bamaze kumubwira ko adashobora guhiganwa ku metera 108 yaciye agenda kwimenyereza ku metero 5000 cyane cyane hanyuma uko yari karimenyereza bari karategura no ku 10,000 acaragenda naho nyene arapima ku 10,000 birakunda urumva wowe yaciye ahindura acarimenyereza hakiri kare
amahirwe yiwe yari mu metero 108 mubajije mwe mumwegereye mubona kuri zo zindi metero yiruka hari amahirwe afise cyanke ntivyoroshe kubazoba ahiganwa nabo
urumva no yari afite amahirwe menshi bari mu bantu bakomeye ba mbere muri Afrika no ku isi umetero 108 mugabo amaze guhindura biragoye kuvuga kuko n'uburenganzira bwo kugenda muri Jeux Olympiques bwavyo abironse vuba cyane amahirwe rero y'ukuronka nk'umudari nibaza ko tanga atari hafi ahamwe yo bishobora shoba ari igitangaje
imyiteguro rero muravuga ko muriko murayiheraheza muzoja mu Buyapani ryari
kubera iki kizanyene cha COVID abagenda bazogenda mu migwi itatu hariho umugwi wa mbere uzova ngahe tariki 17 umugwi wa kabiri uzova ngahe tariki 20 umugwi wa gatatu uzova ngahe tariki 25 amategeko uye yizongine mu uko umukinyi mu rukino kanaka ashika iminsi itanu imbere yuko atangura guhiganwa agacamara amasaha 48 ni kuvuga iminsi ibiri iyo yatevye yaheze guhiganwa
mukurangiza muri make cyane kubera ikiza cya COVID-19 mu Buyapani barangiye abantu babarorerezi cyangwa imiryango y'abanonotsi kuza ivuye mu mahanga hari ingaruka bizogira ku byerekeye kwitegura mu mutwe kuri abo batrete cyangwa nta gihushane muri make
gihushane giteza kuba umuntu iyo yakurikiwe nabiwe azi ko ari karahiganwa ashigikiye nabiwe sico kimwe nuko abiwe yoba batamukurikiye ariko oye cyatubifata uko biyinje hari ikiza bifata mu gucyo nyene
murakoze tubifurije umugisha
murakoze cyane
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Akanyamuneza nikoze ku mpunzi z'abagore bo mu nkambi y'abarundi yanduta iri mu gihugu cya Tanzania ni nyuma yaho bongiye guhabwa imfashanyo z'ibanze nyuma y'igihe kirekire batazibona ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika James Jovin
Kuri uyu wa Mungu ishyirahamwe ryita ku mpunzi Danish Refugee Council ryaraye rironkeje abakenyezi ibikoresho bitandukanye harimo imyambaro izo mpunzi zirashima iyo ngingo kubera bari bamaze iminsi itari mike bari mu bihe bikomeye bamwe mu bahaye ikiganiro iri rya Amerika abatubwira ibyo baronkejwe
nasanze no kuri ku byerekeye ifashanyo baduhaye amakanga amacupa abiri kotegisi n'amasabunane nukuri turashima ntawe reka gushima novuga nti barakoze guko abakenyezi baratwiyumvise yeko no kuri baraduha imyambaro y'iwacu ibyo turabishima kweri barakoze
ndashimiye kweri yo shira hamwe yinziriye yatwimviriye ko kuduha gakanga yabashimiye cyane ariko nubundi biyumvira kutwongera kande gaka nko kwanka gutora ko baduhaye kuko ngaturagowe naho tugenda gukora urabo mu nkambi nyene tugiye inyuma y'inkambi baradufata sa turashimye kweri mutwiyumvira ko muduha
naho biri uko si bose bashikirwa n'imfashanyo zitangwa n'amashyirahamwe mu nkambi. Kenshi baronka imfashanyo usanga ari bice 40%, bigatuma benshi bidoga yuko imfashanyo zitabashikira.
Ayo imfashanyo batanga tudashobora kuronka atya kupfashika ngasi ndaronka imbogesi safuri ariko abandi bararose none jewe ndi uwo mu nkambi cyansi ndonde mu nkambi imbogesi safuri sindigeze ndonka ariko abandi bararose nkimwivraje ngirango njindwa ndasigaye ndumwe.
Izo mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta naho zaraye zironkije ibikoresho ariko zifite icyo zisaba amashyirahamwe kugira ubuzima bube bwiza kurusha uko byahora
bishoboka. Ntitugaye ibyo baduha turashima mugabo aha mu nkambi naho nacyo dukora amasoko barubugaye ntavyo kudandaza nacyo nyene n'ukuri baraturabira batushyiriye ko n'utuvuta twisiga abakenyezi turagirwa n'utuvuta twisiga ndetse n'abagabo bacyo nabo nyene cyanke nyene abahungu b'ugwaruka misore nyene nabo nyene babiyumvire ko babahe imyambaro yabo bakeneye ambara amapantaro cyanke amashati nabo nyene babiyumvire ko babahe muzaba mukoze.
Ego twoshima gose UN mu gihe yobana idufasha nkuko nkubu ho turahimbawe cyane turabona ko mengi ibintu byatangiye gukomera neza ko batanguza baratanga utuntu nkuko ku bakenyezi ngira ngo nibindi tubyitege mu minsi birashoboka baresabiye abakenyezi bacu kuko nako ntaturatetse urirwa mu gihe habonekanye imfashanyo nkiza.
Ariko ikindi kintu n'ukuri twasaba yuko botwongereza ko nuko barikuye ko akadobo n'ukuri nako nyene bariko kagumizaho kuko egome harimo aba ajya afisa abana bahawe n'andi mashyirahamwe bararose nk'itembo byishye. Yego kubyo bashoboye gutanga kweri twarashimye mugabo tugaca tunegura ukuntu abana nabo badusumbije kandi atango bafise ari bamuce usanga bajya kubidandaza mu gihe bari kubiha twebwe twubatse dufise ingo tukabikoresha mu ngo.
Amashyirahamwe yagenewe gufasha impunzi bisabwa yuko atanga ibikoresho bya nkenerwa kabiri buri mwaka ariko hari ubwo harenga umwaka wose atacu nk'impunzi bigatuma ubuzima bubi cyane cyane kuri bantu nikora. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'ijwi rya Amerika.
Shuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeho. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edir Gwema ubafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.